Hallelujah. Siyabonga bazalwane, ngicela sichubeke semancane lama minutes lesinawo sifunde livu laNkulunkulu sibashayele ikhanda basahlala phansi. Amen. Praise the name of the Lord. Siyambonga uNkulunkulu sekushitiwa konke. Lokushitiwa. Siyambonga uNkulunkulu lokuthi sesihambe saze sefika la. Ngidonga neNkosi mabonga. Asigijimeni ke siye evini leNkosi bese sinemukele nonke nalabo labangasiva mahlanganyela nathi. Ngibonile munye noma ebabili, sicela kunemukela nani egameni leNkosi. Amen.
Amen.
We are in the presence of the Lord and nonke namukelekile. Amen.
Amen.
Now namuhla lengifise ukuthi sikubuke kafishane ngicela sibuke umbhalo mayelana nalesihloko lesicale kusikhuluma emasonweni lamabili leke ndlulile. Lapho khona sikhuluma indzaba yeona, indzaba yekuhlonipha nekuhlonipheka ligama leNkosi mabonga. Sikhuluma esikhathini lalapho khona indzaba yekuhlonipha kungazuthi seyiphuma ekufashini. Bamfana lesesinabo sebayenda nje timfo noma engikanjalo. Futhi laba lesinabo abasabuthabeli kwekukhuda. Nikhona? Na umkhuta lo wanamuhla ngene ukuthola umukhwa. Gani itolo bothiwa na ukhutiwe futhi itolo bongakhethwa na uthi ngibani lo khutako. Bokhutwa umuntu longamathi. Nakubita ukuthi futhi akufake eswadi akuthinzithe angakwazi. Ubona wenda lokhu ungakafanele ukuthi ukwende. Nangalelinye ilanga sothi noma ucabanga ukwenda wesabe. Uqala ubuke ungabuki ukuthi khona amako akho noma khona uyihlo yini. Ubuke ukuthi khona yini lo mdzala ngoba waganga embikwa lo mdzala utawukhula.
Amen.
Ligama leNkosi mabonga. Now sikhuluma ke lendzaba lena bazalane yeona lithini iBhayibheli ngendzaba kwasho lihlelo lakadzeni. Lithini iBhayibheli ngendzaba yeona ngendzaba yekuhlonipha. Inhlonipho bebakhuluma laba bebakhona emhlelweni lakadzeni bathi lo mdzala akahloniphe lo mncane. Kanjalo nalomncane ende njalo. Lendzaba yekuhloniphana bazalwane ayisiko kangako ngetikhundla. Nikhona bazalwane? Yes. Kwa kuhloniphana ngokwetigaba tethu. But indzaba yenhlonipho isidungele dane nje. Wonke umuntu kufuneka ukuthi simnikete lele kuthiwa yinhlonipho. Namuhla ke asibuke livu laNkulunkulu. Lithini livu laNkulunkulu ngenhlonipho? Sitawuthinta ke timgoni letimbalwa. Now sikusinzile lokho evikini eliphelile ukuthi saze salahlekelwa inhlonipho bazalwane. Inhlonipho noma kuhloniphana nekuhlonipha abantu kusivalela iminyango le otherwise bekufanele ukuthi singene kini. Nikhona kanti iminyango ivaleke na ukholelwa emaloyweni nasemalumjweni uthiwe uloyiwe kani awukaloywa inkinga nguwe. Namuhla ke angifuna ishaye iwanono wami kuthiwa yini iwanono wami kambe usitho njalo msana. Namuhla angifuni ke nite kimi nitongitshela kokuthi iminyango ivalekile mnevele ngaloya. Ngifuna sivule iminyango levalekile ngelivi laNkulunkulu.
Amen.
Ligama leNkosi malibonge.
Amen.
Yiva livi laNkulunkulu uphenduke indlela entako iminyango itawuvuleka. Lelivesi lesifundile evesini evikini eliphelile lapho kutsiwa Jesu akakhonanga kwenta namunye ummangaliso emzaweni yangakubo leni because behluleka kumhlonipha.
Amen.
Yeah.
Jesu ayinkosi anemandla ngetulu kwabo konke kodwa i-attitude yalabantu yamenda Jesu wangakhoni.
Yebo.
Nikhona abazalwane. Ngikona ithi ke sivula iminyango levalekile ngekwenta livi laNkulunkulu. Ligama leNkosi malibonke. Now sithinzile lamavesi angisafuni. Asibuke ke lithini iBhayibheli with regards to i-honor. Number one, liBhayibheli bazalwane lithi asimuhloniphe, asimu-honorishe number one uNkulunkulu. Nakune muntu lofanele kuhlonishwa nguNkulunkulu igama lakhe. Funda incwadi ya Samuel yokuqala livesi noma uqale esahluko sesibili, umfundzele lo verse number 30. Lithini liBhayibheli ngekuhlonipha uNkulunkulu? Praise the name of the Lord. Lo munye utazivulela Timothy wekuqala sahluko sekucala verse number 17 wakho.
First Samuel 2 verse 8. Walobo ke smakadze uNkulunkulu wemaIsrayeli ukhuluma uthi ngethembisa ngathi indlu yakho nendlu yeyisho iyawukhonda engikwamphakathi namphakathi. Kodwa nyalo simakadze uthi kungeke kusaba njalo ngobe labo labangihloniphako ngiyakubahlonipha, kodwa labo labangedzelelako nabo bayakwedzeleleka.
Ligama leNkosi malibonke. Now ngemagama lawo lashiwo uNkulunkulu uthi uNkulunkulu bonke labangihloniphako ngidawube kanjani mina uNkulunkulu? Indzaba yekuhlonipheka kwakho akusikwe kutsi uyakhona kuphahlela bakini. Indzaba yekuhlonipheka kwakho number 1 qala ngekuhlonipha simakadze lo uNkulunkulu wakho. LiBhayibheli ke lithi bonke labangihloniphako ngitawubahlonipha nami. EmaZulu atawukuhlonipha ngenza bayithi wena uhlonipha abantu. Lalela-ke nangabe ungakwendi loko nalabafundzile bathi the opposite is true. Nalamanye amagama bonke ke labangamhloniphi uNkulunkulu. Lele Swati lithi utawenza njani uNkulunkulu? Sikhumbute ma labangamhloniphi
labangihloniphako ngiyakubahlonipha, kodwa labo labangedzelelako nabo bayakwedzeleleka.
Laleli, laleli, kunalabahloniphako kunalabadzelelako. Because nasesikhathini esiphila kiso bazalwane bakhona abantu labamedzelelako simakazi. Nangabe ufuna ukuthi uthi uphila uhamba kulomhlaba uphile uhambe udzeleleka emveni nasemangweni idzelela simakade. Ngekudzelela kwakho simakade lithi livi laNkulunkulu nawe utawenda njani? Praise the name of the Lord. So number 1 idli Bible nalikhuluma ngenhlonipho umuntu wecala bazalwane ezihlonishwa uNkulunkulu. Endlalela lokuhlonipha uNkulunkulu kuta ne reward yokuthi nawe ube siyahlonipheka. Lalelana lalelana lalelana. Kusindziswa umfati lekatiwako nasemangweni. Kwekuthi kwendlula iblu naye ngendlela singambona. Lalela asuka umfati athole Jesu. Lo mfati lokuzelelekile. Lo mfati lonemagama onke lamangaqatshwa athole Jesu. Akhona ekuhlala umfati. Ligama lenkosi malibona. Ekwedzelelekeni kwakhe kwaba na Jesu abese sokuba ngumake lo zithile nalohloniphekayo. Kwenye kanjani ucalile ukuhlonipha inkosi yamakhosi. Praise the name of the Lord.
Amen.
Now ngeke sifunde encwadini ya Timothy but lithi to the king of ages the immortal the invisible the only God be honor and glory forever and ever. Lo nkulunkulu lona bakithi unkulunkulu longaboli unkulunkulu longashintshi unkulunkulu lophila kuze kube phakathi ngeke ukuthi ke ulumlanhloko lelo la nkulunkulu kuye akube lidvumo nekuhlonipheka phakathi naphakathi. Ngunkulunkulu lodzinga kuhlonishwa lona.
Haleluya.
Nikhona abazalwane.
Haleluya.
Ekuhlonipheni konke kwethu asimhloniphe uNkulunkulu. Number 2. Umuntu lekufanele ukuthi simhloniphe imvotsa.
Yeah.
Ligama lenkosi mabo.
Haleluya.
So mhloniphile uNkulunkulu hlonipha imvotsa. Encwadini ya Johane sahluko sesihlanu. Verse 22 na 23. Nazo sisi sifundile evikini lempelini. Sesingedlula ke. For the Father judges no one. But he has given all judgment to the Son, that all may honor the Son, just as they honor the Son, the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Eswati.
Uyise akesuleli muntu. Bonke kwesulela ukunike imbotsana. Kuze bonke bahloniphe imbotsana njengoba bahlonipha uyise. Loyo longayihloniphi imbotsana.
Praise the name of the Lord. Kuze bonke bahloniphe imvotsana. Bese kuthi bonke ke labahlonipha le mvotsana. Bahlonipha neyise loyithumile. Nganibetsele vikini leliphelile. Kwekuthi kwesinye isikhathi akudingeki kuze kuyofika mine kakho. Ngitawuthumela umntwana.
Yeah.
Nabe fika lo mntwana lekakho utawufike athi uthi babe.
Yeah.
Wena uhloniphe lamagama la khulunywa lo mntwana.
Yeah.
Wahlonipha lamagama la khulunywa lo mntwana so uhloniphe mina lengithumela umntwana.
Hallelujah.
Ligama lenkosi mabo. Awuthi ngoba mncane kunawe kuyedzeleleka. Bese uthi udlala ngama ngithumela abantwana. Ngithume umntwana kodwa lo mntwana so kukhumulile umntwana sombethe uyise manje.
Haleluya.
Namhlonipha lo mntwana ngihlonipha lo yise lo thunywe lo mntwana. Lo thumela umntwana. Ligama lenkosi mabo. Kwesithathu bantfu lesingabahlonipha. Nawufunda incwadi ya Timothy wecala sahluko 5. Verse 17. Nikhulumile ngako evikini leliphelile. Ngathi sibusisekile thine. Lokho kuthi njengoba sikhona sigcwele lapha, asilingani. Nikhona abazala? Asinjani?
Asinani.
Bakhona labadzala kunathi. Bakhona labangemabhungu netimfomo. Sekona futhi nebantfana bethu. Kodwa asilingani. Now kumtoko kwake lokuthi satane ngokwetigaba tethu. Nikhona abazalwane. ngiko itolo bekungeke kwenteke noma ngigibele ikhumbi noma ngigibele ibhasi bekungeke kwenteke itolo ngihlale phasi kume umuntu lomzala nikhona la leli because itolo besihloniphana ngokwetigaba tethu First Timothy 5:17 uthini ngithi
babonise belibandla lamaphethe kahle bafanele kubonga ngalokuphinziwe ikakhulu labo labasebenta ngekushumayela nangekufundisa
lalela ke angifuni ukukhuluma ngami but ngifuna sinake lokuthi leli vesi leli likhuluma ngekuhlonishwa kwalabadzala the elders sevana lang lelesi swati likhuluma ngebabonisi belibandla but lele ngulandzile lapho akusila babonisi belibandla akusila ababetikhundla kodwa ngulesigaba akusisikhundla sigaba nikhona kam so lithi ke manje lababonisi ke belibandla bafanele yini make khuluma nami utsitele ivezi
bafanele kubonga ngalokuphinziwe
lalelane bazalwane niyathi bokuthi thank you mkhulu kangakanani niyamathi nibophela itolo thina labanye sikhule esifoda lekhoda Itolo bowuthi nawubuya kuyothoda nawuyithi zimu lenyanza noma ngabe usedladleni make wemva lenyanza yithi zimu lale ukhuluma nje ngamagama lamavakane tsathi yini noma engiholoholo kunjani lale Lokho kuthi nje kukhona umuntu lonabe lokuthi sengifikile mina. Kwenda inhliziyo incibilike kungazi ukuthi bongabuyela ehlathini ulandile tini. Atophinze futhi ende njani akubonge. Lithi ke le verse leli lalabadzala labanikhondabo ebandleni. Say thank you. Nikhona bazalwane.
Amen.
Lokubonga nje. Kwenda umntwana lalelalale. Kwesinye isikhathi ukhanza ukuthi ngumntwana nengqondo ayikakhaliphi. But ngalenyalanga athina kathola imali ujabule ungumntana, ufike bese sowusho sonke sibonga sakubo.
Yeah.
Ngalesikhathi usisho sonke lesibongo, kusasa utafuna kwenta kangcono. Leli, lalela. So uthathe imfo lebe ivalelekile by simply saying thank you. Nikhona bazalwane. So ningalibhekisa kubafundisi ngoba likhuluma ngebafundisi but ngicela mina ukulibhekisa kuwo wonke umuntu ngokwetigaba tethu. Ligama lenkosi malibonge. Number 4. Le Bible lithi nakunebantu bekuhlonishwa. Number 1 sithe kuhlonishwa uNkulunkulu ngithi. Number 2 sathi kuhlonishwa bani? Indvodzana. Number 3 sathi kuhlonishwa bani? Labadzala. Number 4 kuhlonishwa bani? Bafelo kanti. Praise the name of the Lord.
Amen.
Ikhona bazalwane. Sinabo imboma ke enkonzweni labede bobaba. Ngibona munye. Ningesabi. Naba, niyababona lapha. Nakunebantu bekuhlonishwa. Nakunebantu bekuthandazelwa. Nakunebantu bekwentelwa intfo kuleli bandla. Naba bantfu na. Ligama lenkosi mabona. Ngiko last week ngisikumise bonke labangetulu kwasithi. Nati babukeni banakeni naba bantu bekhlonishwa. Nikhona abazalwane.
Hallelujah.
Ngicela lana iphindze iphakamise tanda there. I want to pray for you. Baba egameni lika Jesu Christ wase Nazareth. Siyakubonga Nkosi. Siyakubonga Nkulunkulu wethu. Naba Nkosi lesinabo bomake lebede madvodza kulebandla. Sibanikela sibakhomitha kuwe Nkosi. Egameni lika Jesu Christ wase Nazareth. Wena Nkosi livu lakho lithide. Nguwe lonakekelako babe wethu lophakeme kangaka lendlula lathi uyendlula ube yindvodza kubafelo kanti lokusho kwekuthi babe uba umnakeleli wabo baphile kungazuthi banemadvodza babe siyathandaza siyakubonga Nkosi ukuthi kuleli bandla usibusisile ngawo Nkulunkulu wethu lophakeme kangaka ngiyathandaza sibusiso sakho Nkulunkulu wethu etikwa munye namunye kunaba bomake lesinako ngiyathandaza ekudzingeni kwabo Nkosi hlangabeta tidzingo tabo kuze livi lakho Nkosi lelishito lathi uyimvoza yebafelo kade batikhanze babe banginaso sikhala Sebe kuthi balahlekelwe bayeni ba. Siyakubonga Nkulunkulu wethu. Kalisebentisa lebandla kuministerisha nasetimpilweni tabo. Egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. So number 4 bantu bebuhlonishwa ngokwelivi la Nkulunkulu. Unaba lebede emadvodza. Ligama leNkosi malibonga. Now utalifunda le verse ngicela ungasayi kilo but ufunde cishe sonke lesahluko Now nakakhuluma ke nebafelo kati Paul akhuluma na Timothy uyendlula futhi kube besikhuluma sinabomake noma sisenkonzweni yalabana abadzala komake labadzala besitambe sesiyabaphathisa nabo labo mama because nabo kunelichaza kune kukhona lekufanele bakubambe phakathi ebandleni ligama leNkosi malibonga enaka khuluma ke Paula na Timothy uthi manje laba fellowkati laba kufanele kube ngilaba lebangema widows noma bafellowkati ngekwempela nikhona ka so ngiyomithi bekuta ukufuna sikhulume lena si unpacke But number 4, let us honor our widows. Social. Sengiyamthuma ngiyaphathisa. Ngalelinye ilanga akube ilanga la sitawuhlonipha khona bonke labede bobabe la ebandleni. Sivana mos. Because libanda lentawubusiseka ngulelati bafelo kabi bayo ngilentawuthi ngeke bahlupheke sikhona ngiyakheni nanithandi lelivangeli lenjalo but ngilelivangeli lelivi la Nkulunkulu ligama leNkosi malibonga number 5 the bible lithi funda incwadi ya Romans ahluko 12 verse number 10 Indzaba yenhlonipho ke seyimhlonipho sesimhloniphile enkulunkulu invodzana sahlonipha labadzala sahlonipha abafelo kwani number 5 lithi ke asihloniphane lomunye nalomunye Romans 12 verse number 10
Sihloko sithi miyalo ngempilo yebuKristu Sanzanani
yenda kanjani Uyamthanda nje wena lo lolacela kwako. Unakhona nje kumhaba, ngakhona nje kumvusela. Praise the name of the Lord. Now, li Bible. ngikhona bazalwane ngibona lo muntu ndawukhola nethibaba praise the name of the Lord. Now lithi ke tsanzanani ngelitsango lonjani funda mama
tsanzanani ngeluthando lwekuzalwane nijakisenani ngekuhlonipha
hayibo asingakhombithi ngemathuphisi asingakhombithi ngekutshekisa tigcoko nakukhona i-competition levunywa livi lankulunkulu lalamanye ama-competition ningawenda but angati ukuthi livi lankulunkulu lithini ngawo but ngikhuluma nge-competition levunywa livi lankulunkulu lithi livi lankulunkulu asijakiselane asikhompithe ngekuthanzana praise the name of the Lord. Kitima kitima ndo mabanga buya kini buya 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 kini buya kini buya kini lale agathi nakakhamuka lomzalwane asigenzane ngaye nikhona abazalwane athi uve imfudumalo yemfundisi ahambe athuthi ukhamukela kumake efike naye ente njani amnikete imfudumalo ngalesikhathi athola le mfudumalo abawase akakwe imfudumalo kutawuthi kusekhaya la praise the name of the Lord. Ungahlala phasi mina so jakiselanani compete praise the name of the Lord. You know kwehlukile ke lokhu kulele sifatiko nalesi kujayele because lele sifatiko ukuthi angiqale imcheck ekuqala ngithi ngekumcheck bese ngimfake esikalini bese ngithi vele lona ngingahamba yini naye lalela evini lankulunkulu kude esikalini nakukhona sikali simthatha simbeke ethandweni athi noma bekambuka ngemasoli nakeva le mfudumalo yelithambo kunibilike izondo nikhona abazalwane inzondo ayinqotshwa ngenzondo inzondo inqotshwa ngelithambo bakhona kabangcwele asithakiselane let us out do one another. Bakhona labangcwele.
Hallelujah.
Number 6. Honor all people. Siyathandzana phinde futhi siyahloniphana. Now le verse ke leli lifaka nalifaka all people liyendlula. Lifaka ngisho bomulumende. Ligama leNkosi Mako. Lifake iphathi mandla. Lifake bonke labasemagunyeni. Ligama lenkosi malibonga. Number 7 sengicela ukubala ngendaba yesikhathi stop khona kuthandaza. Number 7 let us honor asihlonipheni nebaphathi bethu emisebenzini. Sengihamba ngedwa kenyana. Lo kumsho njena lomunye sekume sithombe nje semphathi wakhe. Sewuyasho lokhu awu nangombe inkosi yami ngimthini lona lalela noma kungaba sihlohloho semphathi noma kungaba ngilathiwa khona aluyi lolubuyako livi lankulunkulu lithi mhloniphe nikhona abazalwane
amen
yenda njani number 8 sifundzile le verse le. Lokho kuthi umuntu awumhloniphi ngoba anani. Awumhloniphi ngoba angcono kanganani. But umuntu umhlonipha ngoba uNkulunkulu. Umember tise kuhlonipheka nenkhatimu. So that is reason enough for you kuhlonipha lolo lwasekeni kwakho. amenza bancane kunawe but uyamhlonipha uhlonipha lenkhatimulo yaNkulunkulu lekayibeke kulomuntu. Gama lenkosi manibonga. Kwemfica sihlonipha uNkulunkulu nangemtimba yethu. Nikhona basha sihlonipha uNkulunkulu ngani? Sihlonipha uNkulunkulu ngemtimba yethu. Laleli laleli kunetimvo lesitendako sicabange ngokuthi sitendela thine and sithi nasitenda letimvo tisilimade thine but umuntu lomusha lekahlonipha uNkulunkulu utawati lokuthi uthinte uNkulunkulu lemtimba lena ilithembeli laNkulunkulu. Nikhona bazalwane. So nangabe kuhlala uNkulunkulu kulomtimba lona ngidamhlonipha uNkulunkulu ngalomtimba lo. Nikhona bazalwane.
Amen.
Damhlonipha uNkulunkulu ngalo. Ngalomtimba lo. Bakhona bobabe esonweni namuhla. Ngibala phela kuhlonishwa lokhulunywa ngakho eBhayibhelini. Lithi manje babe gamethi encwadini ya Petro ocala sahluko 3:7 lithi if you are a husband you should be thoughtful of your wife, treat her with honor because she isn't as strong as you are and she shares noma angasiko as strong as you are but to make sure of that she shares with you in the gift of life. Sifundzele Swati.
Ngalokufana nabo nani madvodza hlalisanani kahle nebafati
benu.
Nathi kuthi umuntu lomsikati unjene sitshele sibuthakathaka.
Hayi kuthi uzitsha. Likhokheli leli vesi lela likho eBhayibhelini. Akasiso sitya unjani? Okay. Tete.
Ungena sitya lesibuthakathaka. Nibahloniphe. Ngoba badindlalifa temusa wethu kanye nani.
Lalela lalela. Noma afanana nalesitya anjengaso. Noma ane butsakathaka bakhe awuhloniphi lobutsakathaka ngihlonipha lokuthi naye indlalifa yasekhaya. Nikhona abazalwane. So livike bobabe lithi asibahloniphe bese liyathubeka futhi lithi ngekubahlonipha uyothi nawe uthi uyaguca umbabe uthi babe egameni la Jesu imthandazo yakho ibhoboke lezulwini. Ligama lenkosi malibonga. But noma sayibhesi lenganani nakangakathokoti lo leyo bhesi leyo utawuvele ishayela esilingini kusilini. Likhona abazalwane. Indzaba yekuhlonipha nekuhloniphana ibuNkulunkulu. Nohlonipha uNkulunkulu utamhlonipha wonke umuntu. Ligama lenkosi manibonga. Bese lithi manje asiphinde sihloniphe nemishado yethu. Ngicela simfunde Hebrews 13 verse number 4. Hebrews 13 verse number 4. Solo ukukhuluma iBhayibheli ikhuluma ngani? Ngekuhlonipha ngkhona abazalwa. 13 verse number 4.
Umshado ohlonishwe nibo bonke labathethene.
Umshado wenziwa kanjani bazalwane? Uyahlonishwa umshado. Nikhona ka? So lithi ke iBhayibheli awuhlonishwe nibo bonke la batate.
Umshado ohlonishwa ngabo bonke labathethene ufanele bathembeke lomunye kulomunye. NkuluNkulu uyawubehlulela bonke labagwadlako nalabaphimako.
Sekwakho ke ukuthi kuyenzeka yini uthathe noma uthathwe phinze ugwadle noma uphinde. But lokhu nakwenzeka lokho libhayibheli lami lithi bayohlulelwa ngako konke lebakwendayo. Umshado yimfo yekuhlonishwa. Bantu labasha, noma umuntu imvoza ngoba kuyenzeka kuthambe nomkhethele evwendvoza. Kwesinye isikhathi into eyishayela ngeminyanyavu lwemoto. Uthi na ubuka le moto bese yati imagine sohleli lapha etulu lalela. LiBhayibheli lami lithi uyokwehlulelwa ngalokho. Ngekwenda lokho ngeke ungawuhloniphi loyo mshado. Utibitela kwehlulelwa inkosi. Umshado bazalwane awuhlonishwe ngibo bonke bantu. Ligama lenkosi mani bonke. Ngifuse ngifuna kuthandaza manje, ngisondzele ekugcineni. Asimhloniphe uNkulunkulu. Ngicela umfundzele nalo iverse Proverbs 3:9. Asimhloniphe uNkulunkulu. Labanye ke bahambe sebathi vele nine imali niyayithanda. Asiyithandi thini imali. But nje siyamsita simtshele buhle bekusebenzisa imali ngendlela lefanele. Proverbs 3:9. Ugcine 10.
Vumisa simakadze.
Yenda njani?
Vumisa
simakadze. Umdumise ngani?
Ngalobuhle lonabo. Nangetitselo tekucala tabo bonke lobulimile.
Vumisa simakadze ngalobuhle lonabo.
Netinqolobane takho tiyakugcwaliswa ngenanda. Imiphanza yakho iphuphume liwayini.
Sho. Yebazalwane. Wadumisa simakadze ngalonabo. Uticelela tinhlanhla. Hayi ke letinhlanhla kanela ngathi khona. Leticelwa ngabozuka naboshelele. Kodwa wadumisa simakadze ngalonabo. LiBhayibheli lami lithi manje netincolobane takho. Praise the name of the Lord. Ditawuhlala tichichile. Nikhona abazalwane. Nekuthi wena njani? Uvumise simakadze ngaloku lonabo. So ngibe mvamise kugcizelela abazalwane. Kwekuthi it is not about how much you have. Akuyi ngoba ukuthi unalo kunganani, unemali lenganani, unani lenganani. But lolonabo it is enough. Kwamele lolonabo ukuthi wenze njani? Udumise simakadze ngalo. Ligama lenkosi mani bonke. Now ungayithatha lo mzuzu sesithandaza ubuke emhlabeni yakho, ubuke empilweni yakho. Yini lonako longadumisa simakadze ngako? Dumisani simakadze ngabo konke lonako. Now ngifuna wenze itest on yourself. Kukhona yini lonabo? Lokungakuvimba kokuthi khona ukumdumisa uNkulunkulu ngakho. Because sometimes siba nema possessions and we become so attached to possessions. Such that sibese siyehluleka kukhona sidumise uNkulunkulu. Na ungemsebenzi dumisa uNkulunkulu ngemsebenzi wakho. Lo msebenzi lonawo awusukuvimbela kuthi ungakholi kumdumisa uNkulunkulu. Na unemfuyo dumisa uNkulunkulu ngemfuyo yakho. Ayikade ayisukuvimba, ayisuma endleleni yakho nekhonda uNkulunkulu. Ubo konke lonawo. Dumisa Asvale nemehlo sithandazi. Libongwe abantu. Libongwe ingelozi. Yeah.